zitanu z'ukwezi kwa gatandatu ku mugoroba igihe cy'isaha 11 n'iminota nka 15 nari mvuye mu mirimo yanje ya misi yose mu ntara ya Kayanza kuje mu bisanzwe ndumudandaza ndangura bijya byuma basubira gukoramo ibindi hanyuma ngahetsa nkabigurisha kuba gwiza tunga bo hanze babagana bafise ihinguriye muri quartier industrielle. Rero nari mvuye kubitora ngeze kuri gare du Nord ndiko ndururusa abantu nunguruje tusezeranye bagiye nsubiye mu muduga niho abasore bane baca bampagarika bambwira ngo ntiwurira ntabwira ntaho nurira ni kubera iki hari de nenda bafitiye barahora hari de nenda bafitiye reka bashaka gufise nareka nigira ngiye gufata umuryango w'umuduga ngo nurire umacanjira aca amfata ukuboko aca nkubita umwereka batatu baca baranterura baca bashira mu iprado samplaque fume baca baranjana no muri documentation. Tumaze gushikayo umugabo abasore bane babiri bari bambaye civile bandi babiri bambaye amatraining. Tumaze gushikayo baca banshikiriza abo bahasanze munani bo baca baragenda abo munani rero baca batangura kunteroriza bambwira ngo vugasha ngo uvuga neza ngo ingene wewe ngo upanga ngo bakora amarondo ngo wigishije ngo bajene ngo bakumutakura ngo inkoho ngo ningene batera amagrenade ntijewe ngwe nibyo nta mwanya ndabifitiye kandi je sinjira mu bya politike kuko nifitiye indi mirimo yanje nkora ya misi yose ni kandi noneho jewe ibujumbura ndahabagaki mba nibereye ruguru haraho manuka bwije ntinamarigara ntayo nja kuko nta n'inzoga nywa ngo yurabivuga neza batangura rero kunkubita amafera beto batangura kundorutira hirya no hino bakubita mu ngingo mu mavi mu mutwe mu mugongo reka baramfata nabi cyane barazana n'ibyuma bishinze ku imisumari bisudiriye ku imisumari ngo mburi birato ndambura guhagarara ko ndahagarara ko ntangwe gukomereka mu birenge umwe aravuga ngo reka ngo uhava afata carabona ngo uhava afata arabivuga baca barankura kuri ibyo byuma baca bazana acide bayitereka ngaho baca bazana n'akabido ka 5 litre kari vide baca bagashiramo umusenyi baca bakambohera ku magara baca basubiza kuri bya byuma bavuga ngo uramutse ubihonyoye ngo bigucumite ngo wanse kugumuhagaze ngo ako kabido kakwemeze ako kabido karangumye ko hafi ngisaha yose n'ubu amagara arabyimbye sinkoma babonye byatacu bihinduye nagumye ndabahakanira baca basuka ya acide hasi baca bambwira ngo amuri impuzu zose gucaramo ndanga kuyicaramo umwe aca ngubita ikofe mu maso acarankweye gaca nyicarikamo inturiye nja ndahenuka cyangwa nubitsinda baca barandika namba bibaza ngo napfuye barandika ndaguma ngaho baca bakwegera ku muryango baca baragenda haheze umwanya ndabyuka ndatora kenge ndahamagara ntabaza ngo hagire uwumpa amazi ndabura n'umwe nyitaba niho naje mbona baruguruye bazanye abandi umunani abagabo batatu n'abasore batatu n'abakobwa babiri ariko sinamenye iyo baje babakura mu nyuma tuvuganya niho bambwiye yuko nabo nyine babakuye kumutakura ariko sinashoboye kubamenya kubera ikariti urazi bamwe abantu benshi baca rero barabashira ngaho mbobo ntibagize ntacu bababarije ngaho kuko ngo bari baje barabakubita mu muduga nabona nyene kari nguma gusa maramasa virirana abandi amaboko badakoma amaguru bavunaguye baragumaho bahamaze isaha kahetse nk'isaha umuntu agereranya niho baca baza kubatora igihe rero baje gutora abo munani barabahamagara barabasohora barababoha n'amapingo babohanije babiri babiri baca babashira mu muduga babashitse mu muduga ntibibuse ko jewe ariyo ndi ngo bugara umuryango je rero ndaraba mbona abapolisi batatu bagumye mu muduga babiri nibo baje kubaboha baca baraburiza ndabye hanze mbona na mupolisi n'umwe mbonye ndaraba hirya no hino mbona nta n'umwe mbonye ndasohoka nsohotse natimbishije agatima nti no gupfa no gupfa n'ubundi naho nguma ngaha bazonyica batanguye kunkubita ibyuma bahamagarika ku byuma bazonyica ndasohoka nshitse hanze amatara acaracika n'imana irabikoze nja ndiruka no kwibarabara nshitse kwibarabara ndabye ndenganya importaye mbona hepfo nta muntu haruguru nta muntu nca ndabandanya ndagenda ndagenda cyitse ku metro 200 numva biranse kuntambuka kuko aho naho nyora hose kubera hari ku matara mpindukiye kuraba nabona hasigaye amaraso hajaza umutaximen yahaga aparking ngakwa ntuze kwa binagana arambona ukabukira atari bwigera abona namba yibutura n'agasengere mu ntuze mu muji kandi atigera mbona mu ijoro mbonye imodoka ndayimenya kubera ziya nimero banika ku muryango ndanamusifura carahagara acarambaza ngo nibiki wewe sinashoboye kuvuga ndamweretse ngo yugurure gusa carugurura ncarinjira hanyuma turagenda duserutse kuri ririza rivuye kuri presidence acarahagara arambaza ndamubwirira nyene buke kuko vyagenze ngo none ngo wifuza ko ndakujana ndamubwira nti mu buterere acaramanukana no mu buterere arashikana aho hantu mushitsa aho hantu baraza n'amazi barankanda baragenda barondera umuganga araza aranyirika ibyo bikomere hanyuma ndaryama ariko ntibyakunze gushobora gusinzira rero kuva uwo munsi kugeza uno munsi tariki 10 maze kurara mu mihana 16 aho ndaye rimwe bagume ngo babyumvise akarorero nijoro navuye iyo hepfo umuntu uze mu butere bwa kabiri nduga ku mugoroba nko masaha 9 ariko saa moya buri minota 10 aho narindi mu kinama nagiye numva ngo abapolisi bari muri karitsiye ngo kuva kujya mbere ngo gushika kujya kane nanje nari kujya kane nanyuma numva ariko barabivugana ndyamye nyene nduhutse ngo ni ayubu ngo kandi afise umuntu yo barondera hanyuma nacamubwira ngo genda ugira amatohoza uwatumye ubundi waje kugira amatohoza acaza kumbwira ngo mutamanisa ngo we rero ngo wamuhitanwa na byose ukumbura uburapfa ngaha utavuye ngaha n'ubundi ngo barakunoba baragutwara ngo none kumva amapasiporo yawe ngo izo bakuye kuri permis kuri mitiwere no kuri karangamuntu ngo zose ko baciye ngo bazikwiza ngo bakaje barazitanga bazihanahana ngo mpaka bazogufate bakwice kukumbura uve ngaha cyamubwira nte kashantangorane ngo reka nje kuraba aragenda giye asanze hari abari ndani muri karate n'abazibiye ku mabarabara ngo ntiyagira basohoka winjira barakwemerera mugabo gusohoka ntibemera hanyuma ngo umwe baramenya naramubaza ngo nagatama turiko turarondera uko akanyabubanza ngo kadutorotse jo bone ngo sha ngo karazi tactique kabisa y'intuze ngo y'igipolisi ngo twaramurondeye turamuhebura ngo none ngo n'umupolisi yaracunza gashongo nawe yaragiye bukiye mu gatondo umupolisi bamubwiye ngo wewe utamuzanye aho yari kuja niwe ucuhaje havyaye mu giye mwico nawe ati ntace jo nzoja kumurondera ndazi ndamuronderera bukiye mu gatondo yari yamaze kugenda ako nakarorero kerekana yuko bandondera kugira banyice ariko bavuga ngo ninda babwire ingene mpanga ko kazinge ngo nigishije abo bantu ngoho ngo ine nabigishije gutera ama grenade jewe ako kazubu narakadepoje nagakora nkiri umupolisi wa leta ubu nkora ibyo wanje rero kugeza uwo munsi barantoteza gose